Sanibonana ukwazi khwaza iyutendala nginiphathele ihloko beyihamba phambili kuleli sonto.
This is Eyewitness News.
Sekulandongo tababili asebemkantshubovu kuhulumeni ukuthi bayolungisa inkinga eyikhungethe umkhandlu weTheku. UDr. Mike Sutcliffe owayeyimanager kamasipala waseThekwini kanye noDr. Cassius Lubisi owayeyumqondisi jikelele ehhovisi likamengameli. Baqoko ungqongqosho omusha wohulumeni basekhaya KwaZulu-Natal uThula Sizwe Smelane ukuthi babuyisele isithunzi sedolobha laseThekwini nekumanje nje elibhekene neyinzima ingqinamba kubandakanya ubelele sobuxakile, inkohlakalo nokwebiwa kweyimali zomkhandlu, ungalethwa ngendlela kweyidingonqangi kanye nengqalasizinda ehohlokayo.
The strategic support under Section 154 will entail building a clean, effective, efficient, responsive, and accountable local government, implementation of findings of investigation reports, addressing non-compliance with terms and conditions, including poor spending on allocated grants for various projects, and strengthening partnerships between communities, civil society, the business sector, and other critical role players to restore public and investor confidence.
Inkantolo kamanje yasemgungundlovu imbeka macalo belelesi nokwephula umthetho lawulu khetha umsebenzi we-IEC wakwaZulu-Natal. UMusa Wenkosi Mnikati waboshwa amaphoyisa ePlaasilisilar eduze naseThawini ngoNhlaba ngenkathi etholakala namabhokisi okuvota elayisha amavoti ngosuku lokuvota. Le nkantolo isichithile isicelo esenziwe abameli bakaMnikati sokuthi leli icala lilalelwe inkantolo yokhetho. I-MK Party isithokozele lesinqumo senkantolo.
Siyavumelana nenkantolo ukuthi lolu daba lunokwenza nobugebengu kunokuthi lube mayelana nokuphatheka kwenhlelo zokhetho. Ngaleyo ndlela inkantolo yala eMaritzburg kufanele ukuthi kube yiyo elilalelayo ngoba sinenkolelo yokuthi lo umsolwa lona wayekwenza ngenhloso yobugebengu futhi kuyesinye sesizathu esenza ukuthi umkhonto wesizwe even esigabeni esiphezulu uthi masiqale phansi sihambe sovota.
Kanti ekusenjalo kulona leli sonto afungisiwe njengamalunga ePhalamende amalunga MK Party amashumi amahlanu nesishiyagalombili nangazange abe khona enkathi kufungiswa oza kwabo bamanye amaqembu. Phakathi kwalamalunga afungisiwe indodakazi kaJacob Zuma uDuduzile Zuma kanye nowake waba ungqongqoshe wezeyimali iy'nsuku ezimbalwa kuhulumeni kaZuma uDes van Rooyen. Kodwa-ke nakuba kunjalo leli qembu lithi ukufungiswa kwamalunga alo akusho ukuthi liyayemukela imiphumela yokhetho, kanti-ke lisazoqhubeka nemizamo yokuyiketula. I-MK Party iyona ezoba yiqembu eliphikisayo ngokusemthethweni ePhalamende.
My name is Dr. Mahlakai Sehlope. I used to be a judge and I prefer to be called Dr. Sehlope because I'm no longer a judge. I am the leader of the MK party in parliament. The president is still President Zuma, who is unfortunately not able to be here today. First and foremost, I'm grateful on behalf of the entire leadership of the MK party. I am grateful to President Zuma, whose idea it was that the MK party must be started in the first place. The MK party was founded because the ANC, in our shared view, is a collective view which we share as the MK party, has completely gone astray. This is not the ANC that we used to know, particularly over the past 5 years. Under the leadership of Cyril Ramaphosa. This is no longer the ANC which fights for poor people, which fights for landless people. It is a different ANC altogether.
Ahambile ayokothi isilo samaZulu umisiZulu kaZwelithini ngasekuqaleni kwesonto amalunga esishayamthetho sakwaZulu-Natal eyindlini zesishayamthetho sakwaZulu ondini. Leli thimba beliholwa undunankulu wesifundazwe osanda kuqokwa uThami Ntuli.
Wena wendlu.
Kulona leli sonto ijaji lase New Zealand limgwebe iminyaka eyishumi neshiyagalombili wesifazane wakulelo wabulala iy'ngane zakhe zamantombazane ey'ntathu ngo-2018. ULauren Dickerson uzoqala ukudonsa isigwebo sakhe esibhedlela sabagula ngengqondo eqashwe umnyango wezamajele. UDickerson watholakale necala ngoncwaba wonyaka odlule lokubulala amadodakazi aye amawele aneminyaka emibili, uMaya kanye noKhala, kanye nenye eyayineminyaka eyisithupha, uLeanne, ngokwafuthamisela ngomqamelo ngomandulo ka-2021. Esitatimendeni asenzela beyindaba baseNew Zealand kuqeda ukwethula isigweba, uDickerson uthe uyayisola ngakwenza. Sesiphetha, sengathi siyaphela isikhathi sikamazisi olihlaza. Umnyango wezasekhaya uthi uzovala khona maduze nje, ongenawo wekhadi kaphuthuma yowenza. Nakuba lo mazisi usasebenza okwamanje, sewayekwa kodwa ukwenziwa ilo mnyango. Nangu Mawande Matheza nezemdlalo.
Ifikile imini ebilindelwe apho iProteas zizodibana neIndia kumdlalo kwamagqibela kankqoyi kwi-T20 World Cup edlalelwa eBarbados. IProteas yaqala ufika kwelizinga kwindebe yehlabathi, into ethetha ukuba ngoyena mdlalo obalulekileyo ezimbalini zeqakamba kweli lizwe. Phambi kwawo lo mdlalo, abaphethe iqakamba eMzantsi Afrika, iCricket South Africa, bakhuthaze uluntu lwaseRhawutini baxhase iqela lasekhaya.
It's testament to show that everybody is behind the Proteas, and can you imagine if that was the experience we had this morning, what it would be like when we win tomorrow, especially under our watch as part of cricket, and I think it will be a defining moment for cricket in South Africa.
Umdlalo phakathi kweProteas neIndia uqala ngecala emva kwentsimbi yesine emini ngomgqibelo. Mawande Matheza, Eyewitness News Sport.
Nibe nempela sonto ephephile.
Eyewitness News, in touch, in tune, and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.